enga mapleya wakuti basi mbalina alembe nchito mbalina yazirani azimenya mpira ndi zina limene mukuyankhulalo ife siti kuopa zina la munthu kuti aenda matimu 4 or 5 kupita uku ndikukakathera kumene
mpira wapakamwa ndi chonjo wanda zina miya mpira nthawi zonse ndipakamwa
MPC pastand madzuka bwanji madzuka bwa tayankhulani madzuka bwanji bwana Tatuka tikudziweni. Kuli masero ambiri, Moyale Barracks Red Lions, Kamuzu Barracks, Magmaga, Karonga United Sebo, Brigoze, Kunene Hammers, Kumaso Mighty Tiger Super Strikers, Inuyo Yanu ndi, Dimungo Sanka, Pick. Mwadzuka bwanji?
Hello.
Mwadzuka bwanji bwana?
Tazuka
tukudziwe. Chabuno, apita amino. 0 meter wili 60, 74, 5, 90. Tuone samino. Mwadzuka bwa? NBC pastandi mwadzuka bwanji chabuno timafuna tipemphe kuti mukamayimba foni ikangoyamba kuitana mutuluke nyumba mukapenda mungotalikira ndi kanema chifukwa sound ya foni ndi sound ya kanema zimasokoneza kwambiri zikusokoneza nenu ifeso zimatisokoneza kwambiri NBC pastandi mwadzuka bwa
ndazuka kai
ndazuka tikudziweni bwana
ine ndi Oscar Nyasuru ndikuimba kuno kugwezu kutano half random
kukudzizira kwambiri pano eh Manoma kapena masoja
Awali ta masoja Manoma nata
Manoma nata
Ah bandia nata ndakalikali akwina akanyenyedwa lero
Wandrazi ikafa
kwabili
Inapita kumpoto nakatenga 6 points simukuopa
Ai zimene zisikuopa kapena masoja
Okay zikata ikata bwanje zingata Mafko
3
Mbuyayo adziwe zimenezo mbuya ati kuli majombo kuti Half London kumene kokuta thokoza kwambiri chifa munaimba foni
Zikomo kwambiri
mbuya kuti 3-1
Sizingatheke
kuti manoma nyimbo zinata kapena ndi omweje
ya nyimbo zilipo zambiri diere mama zoni Manoma mukupangazi, inu mukupangazi mufuna mupatise ngozi polisi yayandikira pasalimapo. Che. Mama ngawire manoma yakusowa.
Nyimbo imeneyo. Afuna patise ngozi polisi
pafu. Polisi yayandikira pasalima.
MPC pastandi mwadzuka bwa? Tadzuka bwana wangati kudziweni?
Hai ndiende kuli gozi kuli kuchikwawo.
Kuchikwawo mbali cha chikwawo?
Kuchikwawo ndi kasisi bwana.
Kwati kasisi.
Ndiye bwana wanga.
Chabwino, masero ndi mbiri. Tukamba za mafuko noma kumaso masero ambiri mbiri. Mawa KB ndi Manyasa Big Bullets. Silver Tigers, inu mukufuna munene zaiti.
Draw.
Okay.
So
bano mawa
Kebio
Passivo
Ebasi
kusegure ke muyo kirulu mangumandia
na
na pofika lodo kamuza imbaso fati imbaso fa 60 mamawa ndiye muzati uza kuti ndinanena topaja Osa za tawa watu Ziko maziko Chabwino, nambala ndi meneyo. Taimba ndimve maganizo anu, matimu ndambiri mbiri, kabale masolo ndambiri mbiri, manoma kuti iwo akumwankaka. Naonso masoja asa kuti wankaka. Kuma kodi zoti zijazona kuti mafuko imavutika ndi wandira zinata?
Ai. Eh? Ife sinavutika kuko ndi wandira. Iwo akuziwa bwinobwino mene takhadi kwa pwetekera. Kwambira papa home pauba, mkwaka kwafika kuti ukafika kwa tuyo.
Pakomo.
Ndaya kuziwa. Yo lelo kaka yangu yangu kwaiziza kukudzwa basi mantima kuti eh kuma uku nchito ilipo.
Mbuya ati kantima kakumajita uje.
Palibe. Palibe panopo kutelo kusindi kujenje mena. Nimeni kumenye na timu ya tuja. Awadu ayuale zaka alezi menezo. Ngati ama timenya kumabiwa kuziwa kuti timu imene ya kwelela panopo. Eh si timu ya masewele. Fua timu uja. Ndi number 2 mnomo kumalawi kuno kuti yaikulu tingatero choncho fojoti anzatho kuma kuti tinganena mbali yoti timu imene inaye mpakale kale ndi Wanderers kuma pano nanga sakuti tikutsogoza Bulls wa fojoti nanga Bulls ndi amene ali pa number 1 kuma ife tifuna pikisane naye dalamene
kuti munjo sapa amene ocha
ah kuli game ambiri tu
munjo sapa amene
kuli game ambiri kumene ku tingamenya walero tikhanzi ndi mapoisa ngati tingamenya wa lero ngati 23 gale
26
zakuma ndi akulu ali pa 20 jani
zakumalo
tisiana 2 meeting asiani
zakumalo zeni
ababa kupenda
kwa mazoja mukama mbazona kuti chukepo ali bwinobwino sulumba ali bwinobwino sogoloko Vincent Nyanguru kantima sika kuguduma pakuti ai matawa
ai kantima sika kulumba mine ndakuzira nimudza kuti iwowa akudziwa kale pasipa ntima pawo pakuti lero linchito ilipo kuchitoro ndipo ma points akaloza chifukwa ngati Brigo zinavutitsa pamene yavutitsira last week mudzi
zinavuta
ndipo anafika kuti mina kunena kuti hey coach uje lefu uje chigoli anakanena mwangu nakudziwa iwo amadziwa mpira maone ya mpira sina chigoli chimechicha akudziwa iwo ndene loliso kuti bezo kabeledwa so kuti chanchani kuti fiya akatibera
kanchani
ai za clean zikalowa bwino bwino ndipo so yazi kanola chinaidi chigoli chicha osadi
mina understand mwadzi kwabanzi kuti mwankhondo kublanta Enu muli mbali iti, mwakwera iti? Mwamba kupanga ganyo lero game ya mafuko hii? Okay. Chabuno, ai tasunga mwadi mugimbe kujimankunda zina lija?
Wanda kuchida kuna kujimankunda.
Tatukaza kwa mbili bwana chilo?
Tukaza kwa mbili, kama kwa mbili sana ni wangu ni mbili kumanea na tuzi.
Tisa kumbusa ana. Ziku mkwa mbili atokoza. Ziko mukambiri. Tatani 3 minutes ya inoyo anthu awiri. Tupa kubukua matiga. Na magavu rimi na mabanka abu ila. Sizi kutega. Sizi kutega. Tipaka sinito line hapo mbuya. Kina ukanyimbo. Inyo mukapumi.
Uchabwini.
Ehe.
Line hapo ni mine nafotoka za kalicha. Kumbuyo. Stani sanudi. Adereke. Kumbali kutimu kaika kamana kaja. Pakati. Pakati timenye sa Isaac Kariati. Ndukuzabwila. Mwana wa mpinga njira hii. Kena kambali na hii, tilo esa mzatu na mkula kupuli gozi, akara pamene bacha. Kusogolo, ndo umwe wa mene tukua ya mkula gare, pano wa kupigi sana. Ena watu wa kuchinya zigoli za mapenote. Pamena mene tukua chula chukepo wa, akumenya zigoli cha live, osa di penote. Zamu utu wa menya kare 5. Zamu endu wa menya kare 2. Ali ndizi goli singati pano muta werengera. Alibe no penalty. Ndiye mungani munganka igire player amene kuti kupano poti ni master okoka medu kwa menye sokso golo kuja. Cholinga choti bese izi goli mwachangu. Anzanga wakunama zimena kunena. Akamva mbebelero athamangatu. Athamanga.
Ndinakufa singake manene la mpira muchisena. Ndiye munga ili awandira zicha. Yambira kumbuye kuja kena kwa ichinye.
Wa nkamba baba. Na da pipanga uje ni plaga desi ya. Pamili wapima kati da titayatsa. Sukuri mufala mabuti, fine mufala majombo.
Sakafala majombo ground.
Kafala majombo ground. Mabuti akuza kumatelera kwambiri. Tuanzanganda, sangala kwambiri. Takumana nami programu. Ndofuna tisibwera benungo toko zasi kuti MPC. Yati ganizira.
Zampira. Zampira.
Mwati ganizira. Kutipoti itana nga defendifiani. Uti ngafike kwa numaone. Gati zikolo sera malawu. Kuma mene matelo mu. Mwati pasasu nafima ngulo mene. Uti sitibwera mbuyo. Kutiru kupano sindi kupa. Jimene. Jimene. Pofita. Kodi mabwele bagali moto. Tendi basi. Nkani nimene ndoti ife tukuina. Ife tukuina. Tinga yunya zigoli zochepa ndo 3-1.
Zachepa mene popo?
Zachepa zimene. Awa wadufuna kutia menye 4.
Pa ii? Papa? Kutiro usalimu?
Kutiro kutenga menye zigoli zochepa ndo 3-1. Ndoti uo chopu kutila misozi. Ndito.
Ayankule nasa na vida. Munga pala jombo mungutia mkutu.
Ayo, sina nga mwono tanto wajarindi mpavu. Na mwono nga tii mwina vala jombo. Ya ni mabudi si jombo. Komano ndufuna ndikuze ni maolero nthawi ndainoyo kunena kuti
chabona nzana
game ya lero inyo musembekeze kuti mukatenga ma points ya kapena draw musembekeze game ifeta ipanga zoti tiwine ndipo tadziwa kale mo winira mwake ndipo inyo mukhale ndi chikhupiro china chichose kuti ife tukawina game ya lero osati kungoyankhula pakamwa koma pa ground izozo inyo mudziwe zoti mafu ukatenga 3 points
mbuya mapemva bi
yandi kupemva yandi kupemva kungonena riyawa
Matika, amena kubera ndi mabanka, ni mabanka, kanga lizavura, kutika janchani maendeleze, sisi na kare buino, kumabe, kusuwa zima jitika, kumabako mobu, mabanka mulipo, mudi imbilafoni muduze, kutikodi mwona kutile eroli Matika, zisa banji, tingupu mabangono, tibu ilansu. Kani yake ndizampira MBC ndizampira ndichifanya ke weekend kakwana tima isetsa kuti aya makemu awiri kamene modzi tionetse panopa ndizampira timazo kuti kanema uyu ndiwa Malawi amalawi ambiri amakonda masewero sena siana kumaso masewero ampira silinga ku CSN yaye lero ni Radio 2 FM pa chitowe ndipo mawa onse Radio 2 komanso MBC TV pasivo Nyasa Big Bullets kamene kuti Kamuzu Barracks ndi Nyasa Big Bullets masewero sena saku lero ndi a Maite Wakawaka Tigers yomwe yalandira mabanka Silver Strikers Tumayesesa kuti tikhale ndi amabanka koma mwina chifukwa cha vuto la maendedwe zakanika kuti afike mu studio muno. Tinayesesa kuti titero mujamene tichita nthawi zonse koma Matika afika kale. Matika!
Aniage Matika ndife. Aniage. Kalikali. Kale. Kale. Ndito.
Koma timu ikanga likuta?
Aya, timu sita, timu dagalibo, koma juu ambilira, zose mafuna ati ambe kutokoze. Tufuna ati tokoze kaya kwa Mulungu, potipa satsiku idilabu ino.
Ameni.
Titokoze kwa Mulungu, potipa samoyo. Ifeo, timaziwa kunena kuti, bugulo batu ligari manina kunena kuti, mozose tena kumwe amiga Mulungu. Ifeo, nyengo zatu sizinaribu ino.
Liti nimene?
Mbuyo omu. Ndeta uza nyamato diya, nyongo zangu ya mzuwa reni, tiende lero timenye mpi. Lero timenye mpi.
Ndepa siriva?
Lero tufuna timenye mpi. Pachu embea.
banka
ma bankers ama tiziwa subuno bino ama tiziwa kuno bino ma bankers tanga mukwaona abali akunyuma yani akunyuma yani
kukanga ndi maendedwe kukanga ndi maendedwe
maendedwe okay maendedwe okay ai
okusindana
I and zi maendedwe ungana maendedwe tikozo kuvomereza kuti mwana maendedwe sitanga zinthu
Minister of Finance.
Ndeti machokera muwefea mucha mumpanda mucha.
Omo kanje pakanjeze.
Eh nanga ndo ine ndi kukha mu
ana kupanda.
Eh ana kupanda. Ndine ndi kuchokera muwefea mu ndika sapote mauri. Ndika sapote mano. Ndika sapote asirikati. Eh? Pamene mumomo mulite.
Ye alipo pato.
Chimechinyam Tito Jagua Fersh Nyongo Lojas Nyongo Center Jonathan Bill Jonathan Bill Shogol McDonald Singh Sito Farinha Daimeneu
Sito Farinha
Sito Farinha Kalekari Michael Kainfa
Imati Gangot Okay Ndiyo ni benchi ntayi mene yoyo?
Benchi Benchi Disaname za benchi yae Za benchi disaname Ndika makumbukira, ndika makumbukira, ndika makumbukira ndika
Iii mwae chula ya jina farinya iii
Eee Imene ndayi
Anasingo
Akatundu ba pabietia Pabietia Ili primia
Ndiyo ni katila kangoti ni farinya Kweee Iyambe Kustandi kumakala
Dipo ndisa uku kumakala popa kule u. Awa kwa wawa uti manoma kumakala dumbo maremu dumbo le mani. Nizimu ya wizu sami. Antu ukonda mipi, ukonda mipi.
Kumamatua kuti matiga na kumpanda afiga.
Amajito kuzira uda ni aga afiga. Ndito mtu wanku.
Kumano mpaka na 5-0 wiki hata mtuafuna wafunso. Jine jine ngande ma 5-0. Kuna li 5-0. Kumanda iwala, kumana 5-1.
Tifomeneze kuti zinati dani.
Why not?
Eh, mungu sangati sietoka.
Ino, kupasiriva?
Why not? Ama futika ntife, mumbili.
Namba ni masebo, kena kutu. Kisi zukarabu inoro?
Zosa yenda. Diko, masina kama ndanina gali kuti mzose, tutisimu ya mika Yehova. Nakatika nina kuti...
Chan-chan.
Tira kuisabu. Mzose tena kwa mia mika Yehova. Sieto kuzina.
Saima ni kai. Leo, maga mawa, kuliso masore ena, kamuzu barak, sininyasa big bullets. Masoja. Bullets ya buiraro, ikutoka ku 5-0. Pavuta soto.
Of course game mini kha game uri ndio vuta. Koma monga no khamudza kuti mai munomo. Mpira wamafunika bezi kha kuti ukugoma mbali zose. Nde mawa tipanga choteka kuti bullets imisidwe.
Pata nyamatamba akumandira malawa sima win bonus
kidi. Akulandira ndithu ndipo yeah timu ya Twitch ndiyabwino panopa. Suri suri nene yako koma mawa bullets kuzekere nchito ndithu iko. Suri kango dusa mo pwe kanga di mene imadusi amu nanga kwa tayi gazi kujapa gazi kuri fai.
Abura ni.
Yote roso ya.
Chabuni, sano matiga, baje mati agawute inga, kustandu kumajiti gazi nazaki, ma mkuu nazaki. Chabuino, TV maganizo ano, mai tetai gas, komanso silver strikers, komanso saiwala mawa, dukute MBC TV, ikonetani masero aka, muzbaraks, dinyasa, big bullets. Inu mudu banji, matika, bwela kuti iwo, nde akuma wankaka. Mwadzuka banji? Mwadzuka ba? MBC pastandi, mwadzuka ba? Chabuino? Oh, pepani mai, pepani. Zukranga di, okay, ni mafuna nene kuti, tipempebe, ndipempo. Chonde, chonde. Muka maimba foni, taligana ndika nema wano. Chifuka sound yaga nema ija, ndi foni. Ima sukoneza kwa mbili ngakale inu, si madimfa buno bino muzi vazi ntuzi wili. Nde muzi yankula ndi, G62, G42 inch ijo. Kumaya mkwasu ndi foni, ndi sizikala buno. Ima sukonezeka, sitimvana. Number ndi umeja, 0 meter wili, 6074-590, MBC per stand. Mazuka banji? Mazuka banji
bwana.
Tazuka. Ndikuti. Ndi madabu atu. Ine ndi madabu a China man.
Hello.
Kwa jabanji kuzomba.
Kuzomba kwa kijira bwino, kaya ku planter.
Ai, ambuya kutisunga kwa jaso bwino. Ndi mwe ambira pati. Mafuko
no. Ndinaonera program makesa ndichita chipongwe.
Ah, chabwino. Kubati makamba kuti kuyambirira kuli mafuko ndi noma ndi masero akulu lero. Tigers ndi Silver Strikers masero sena akulu lero. Mawa Kamuzu Barracks ndi Nyasa Big Bullets. Tupasa ni masero atatu.
Okay. Ah. Ya mawa hiyo wina ndi ya Bullets. Ya lero Wanderers wina. Tigers iso wina.
Masoja alipompa anora linkati muru akumva atu.
Ndani?
Masoja.
Eh, masoja alimoma?
Eh.
Haya, masoja iwalani.
Akari muiware.
Inumuzungu ndi teteza basi. Iwalani zo wina.
Agwa ngwaro ndino.
Ai, feo sizingene opaka mukambiri kuma mawo. Nchito mene mutaone inyo ndi kuti mukona bullet sikulu za points atatu mawo.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Hey. At a lot. Hey. This is consecutive.
Ta 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 ta.
Kuipata moto TNM Super League bora pansetsi. Tikunena pano team ya Tigers sizili bwino pa number 9 ndi 15 points. Mighty Wanderers ili pa number 3 ndi 23 points. Muyali meni kusela lo ndi Red Lions ili pa number 10 ndi 14 points. Mafko pa number 5 ndi 18 points. Ah sisi tafutisise. KB ili pa number 4 ndi 20 points. Sonza kuti pakati pa KB ndi Mafko una kaka kuchita chibwana ndi kuti mbale akubwera kutsogoloko. Akupemphererani ithu.
Hey, I mean, you're going to
go. Mufunika pempero inuyo?
Pempero lost fake, andi. Jipo lakuya. Lakuya. Hey, pempero lakuya.
Lonza zido.
Lonza zido. Lonza zido. Andi zimu. Ndi itajibuli.
Chabu ino. Yeah. Tingotenga amozi kena go tisanzige. Tione kuti zika banjo. Mamongo kumbu sana Radio 2 FM leo. Ili kututuwe Mafko. Ndi Mighty Wanderers. Mawa MBC TV Pasivo. Kemuzu Parax. Ndi Nyasa Big Bullets. Kumaso Radio 2 FM zaka. Mene po. Tione kutomali za program. Mene haka andani MBC Pastanti. Mwazuka banjo. Tadzuka muveka ngati mukukhumudwa athu. Yamu yafakale?
Hayi, mphamvu zilipo.
Mphamvu zilipo?
Kwambiri.
Ndino ambali iti kodi.
Inero game yanga ndi amawa.
O ndino a KB.
Hayi.
Eh.
Bule.
Komano akuti mawa ndi siku loyamba kufa. Awawa ali apawa. Ndi akuyimirira onse kumeneko.
Amene rotu akumudwa. Akumudwa mawa meneko.
Akumudwa zitatabwa.
Game ya mawa tu ni 3-0.
3-0.
Akina Baba Tunde.
Aha.
Akina Manguru.
Mhm.
Masa kina idana mbele mo.
Ojinya mine o.
Chua matana.
Iyo onde olo ujimozi.
Zero basi.
Simu na chule zina hatu.
Ine di Kyoto Tyson ku Landa Deo.
Kuja?
Landa Deo mwanji.
Landa Deo. Oh, MJ.
Chua
madara. Ama dipanga support, ima dimirira kwa mbili.
Kodi, ata ikaze javita.
Ya, awa, taya nkuleni. Mulitutenga, eh?
Amina, jagu,
last week kidi wao wanavomeza utanali class
amapunzira mpira
leo I'm not sure what I need to save.
Hey, mavuto kauka
mwirangu wese tawudu mina zitafike fine.
Matiga, tayankani, asa nadule yao.
Achikulire.
Wankuru.
Mwawo ni nakale mpira wo.
Kuti nilero.
Ndukuti mwawo ni nakale mpira wo. Mkutati chinyasambi, mwawo ni nakale mpira wo.
Kumatiji.
Mwonga kati inu ya kumulanje. Mwonga inu ya kumulanje. Mwawo ni nakale mpira.
Leo muda anile.
Ha?
Leo muda ani.
Eh, leo tu game ya leo. Ndiyo funikira kwa mbili kumbale ya ife. Foyo ti tika wina game mene iti suta. Hai timisa. Hai ndi tuti imisa. Pepani mwa unina pilola kuhika inyo. Ti imisa.
Dabu ino.
Eh, ajumende.
Zangu mfuta uli zibe namba yao. Wakuri kana yungu anafta game 90 minutes.
Ah, mkufuna namba yao mnafta 90 minutes. Ti matero. Zasa. Ndizwa jeza. Tatapanga nita atengere.
Ok, namba yake.
Eh, yaku yankuleni.
Maita tatu.
Maita tatu.
64.
0 ma 6 ya wili 1.
Amino di ankwane after game ya Tigers in the silver.
Matiga iwa kule londa kukawina nditu. Nde mwe ankula na move na jichewa.
Mwela tatawe, asaday number yubini.
Ai, faa, aku ya ankulani.
Ah, ndu kimpira, nizampira bastandi, nizampira, ndu kimpira, nizampira.
Ziko na kwampira, jimwene.
Mawana
mini mawana.
Zampira mbu yanga ndizampira.
Chabu no ntaya ditera. Tamenya nikajaka. Faka kama ndiwaze ne kamene kaji.
Ah kakutsetse kutsetse.
Kodi kazi ko lanje. Kani jiwa
kamene. Ya ya kako kuna kumalawi basi creative basi. Okay. Creative after performance ya team kuchita bwino. Then you see kuti maybe your head is somewhere somehow. It is coming kolomingo di. Come up with a creative head.
After Kulomingo.
After the head has been Kulomingo. After the head has been Kulomingo. Then you become with a sort of a thing. Creative.
Takamenyeni kamene kacha. Kuti mbuya bula muzasa nziki mbuya. Takamenyeni kamene kacha.
Oh, makarakata, makarakata. Kutsetse, kutsetse. Arire, arire. Wanya sedede. Kodi nambra ima bandi zero. Ndama yanga kuti ai nambra ima bandi cha one. Ndi kuti pamene kupe fetu kutso goal.
Uyu mukunziwo.
Ah, abari atwa. Abari atwa noma. Akuziwa swika panga supply ma players ambi.
Ah,
taika sinchido kendi kusula tu.
Kuma pasa.
Kwa pasa iwo wawa. Akakala kuti nyoza wa serikali.
Nazare?
Ngakala kuti nyoza.
Ah, waso.
Ngakala kuti nyoza kulipita kasonga. Kuli tone mbula kunne nayo. Kuli kuna ndamine kunala china Justin Chingamba. Ina happy. Dai pasa ma players.
Kabena muna sa.
What did I mean? I'm going to deal with it. I'm going to play as well. And also, Sugan got here.
Masoja and his owner. I
didn't matter. Some prayers.
I'm going
to go to Saddam Pier. Tony Mburu. And I'm going to go to Yamba. Peter, that guy. You and I'm not if it didn't have a subway. What I say, my meaning, Uncle Panga. I've been going to get a
story. Tell me about it.
Dukuzwa tu muli pano hambira mene magonda matiga please Tigers wakaaka mighty tukupempani masupporta nonse mubwire mwa nyinji kuti tisasupportere timu yatu
sasa kaniso pakati ipo
ah siko mukwambiri mawa wa mubwire mwa nyinji komasole mbite mwa nyinji kuti mukone matimu ano
pamwe mukhanga mukomodwa pakano
ai ai fisinga gonje
chabuto
ndito ndito
manoma
ah ine ningwape kwa masupporta anzanga wose ambira sanje kuchitipa ngakhale kumene kwapita timu ine singapite tsikulali fa pazifuka zina tukwapempa kuti apite mwa nyinji ndiro tukwawina ndiro tukwawina musakhumude masupporta anzanga
chabuto ndi kuyankhula tatongoza kwambiri program ina MBC pa stand izafikaniso lowelo kwambira ndawe ya half past 10 timango funa kungoipatsa moto basi kungocheza pa stand anthu amankhula za mbiri pa stand umakha muvera wireless kamukone na TV nyumba ndi pa stand pamene pacha ku holo komaso standi kwenikweni kungocheza basi dzina langa ndi Amin Musa kuseriko kunali Mr. Gwaridi amene agwira machine komanso achimwena anga apiwayo osa iwala Radio 2 FM lero pa kusalima mafuko komanso maire wanderers ndipo mawa MBC TV kamuzo barracks komanso Nyasa Big Bullets ndikufuneni zabuno zonse ndi zampira ife tizipita sichoncho tizipita ndi zampira basi tabuna tokoza kwambiri zikomo kwambiri zikomo ambuya kudali
of the